Suwaji garay cha, suwaji garay. Ha? Suwaji garay.
Subhanal.
Suwaji cha, suwaj garay, garay. Sahwaji cha garay.
Khandaya.
Na, jayna.
Allah, Allah, Allah.